radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Team Harris Ishimwe ubasuhuje kandi bahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Reka ariko mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Israel yatahukanye bane mu bari bafashweho ingwate na Hamas, ariko Abanyapalestina barenga 200 bagwa mu gitero cyari kigamije nyine kubohora Abanyayisraeli. Hari uwabibonye agize ati humvikana amasasu menshi arimo yafashe umuntu wari mu iduka arakomereka nyuma aza gupfa. Uyu ni Khalil Ali Tahlawi, umuturage wabonye uko byagenze, muramwumva muri aya makuru. Ejo ku cyumweru kandi hasojwe amatora y'abagize inteko nshingamategeko bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu Bufaransa, afite imyaka 53, azize kanseri. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahereye i Gaza. Mu mpera z'iki cyumweru turangije, Israel yavuze ko yatahukanye abaturage bayo bari mu nkambi y'i Gaza bari bafashweho ingwate. Ibiro bishinzwe gutangaza amakuru ku ruhande rwa Hamas byatangaje ko iki gitero cyahitanye Abanyapalestina 210, abandi benshi barakomereka. Nyuma y'iki gitero gifatwa nk'igikomeye ku ruhande rwa Israel, Abanyapalestina batangiye kubarura ibyangiritse bitari abantu babo bahaguye n'abakomeretse. Abapfuye bose hamwe babarirwa muri 210, mu gihe nta mubare w'abakomeretse watangajwe ariko babarirwa mu 100. Muri iyi nkambi iri ahitwa Neselat, Israel yatangaje ko yakuye abantu bayo 4 bakiri bazima. Khalil Ali Tahlawi ni umuturage wabonye uko iki gitero cyagenze, abibwira ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP.
Umutwe w'abasirikare badasanzwe binjiye mu nzu y'umuturanyi wanjye w'umuganga witwa Ahmad Al-Jamal, kandi ubwo niko haraswaga amasasu menshi kandi mu byerekezo byose. Isasu ryafashe umuntu umwe wari wicaye mu iduka riri hafi aho, arakomereka cyane nyuma aza gupfa.
Igisirikare cya Israel cyo cyavuze ko abantu cyatahukanye bari bafite ubuzima bwiza. Abo ni Noah Aligamani, Almogi Mail, Andrei Kozlov na Shilomi Ziv. Aba bakaba bari mu bafashwe n'amasi mu gitero yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Igisirikare cya Israel cyakomeje kuvuga ko ubu hasigaye 116 muri 251 bose bashimuswe, ariko bikaba bimaze kumenyekana ko 41 muri bo bapfuye. Ku wa gatandatu i Tel Aviv muri Israel hari hongeye kuba imyigaragambyo isaba Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, bamusaba amasezerano yo gucyura abafashweho ingwate. Perezida wa Amerika Joe Biden yashimiye iki gikorwa cyo kubohoza aba banyayisraeli, avuga ko Amerika itazigera ihagarara kugeza imfungwa zose zirekuwe kandi hagashyirwaho amasezerano yo guhagarika intambara. Tukivuga kuri aya makuru yo muri Gaza, Papa Francisco yaraye asabye umuryango mpuzamahanga gufata ikibazo cyo gufasha abanyagaza nk'icyihutirwa, ndetse agakoreshwa uburyo bwose bagezwaho imfashanyo. Ntabwo ari ubwa mbere Papa Francisco yumvikanye asabira Abanyapalestina gufashwa. Ejo ku cyumweru ari mu gitambo cya misa yongeye kwibutsa umuryango mpuzamahanga ko Abanyapalestina bari Gaza bakeneye kwitabwaho bagahabwa imfashanyo. Yavuze ibi mbere y'inama mpuzamahanga ijyanye n'iby'ubutabazi izabera muri Yorodaniya. biteganijwe ko iyi nama izaba ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatandatu ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye ONU n'igihugu cya Misiri. Ibiro by'umwami wa Yordania byanditse ku rukuta rwa X ko intego y'iyi nama yihutirwa ari ugushyiraho uburyo bw'ubutabazi nyuma y'amakimbirane yatumye habaho guhangana hagati ya Israel na Hamas. Biteganijwe kandi ko ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken akorera urugendo mu burasirazuba bwo hagati muri iki cyumweru dutangiye. Blinken azaba agiye gusa nk'uwotse igitutu kuri Israel na Hamas ngo bemere icyifuzo cyo guhagarika intambara cyatanzwe na President Joe Biden mu cyumweru gishize. Ministeri y'ubuzima y'Igaza yatangaje ko iyi ntambara imaze guhitana abantu 136,000 abandi benshi bashonje ndetse uduce hafi ya twose twabaye amatongo. Ejo ku cyumweru wari umunsi ukomeye mu bihugu by'Uburayi habaye amatora iyo bagize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uwitwa Jordan Bardella kugeza ejo ku cyumweru niwe wazaga imbere ku rutonde rw'abagize ishyaka rya l'Assemblement National. Uyu maze amezi agaragara nk'uri imbere y'abandi ashobora gutsinda ndetse ku majwi 23.34% % yagize muri 2019 akaba yakongeraho agera ku 10 muri ritora. Ibiro by'itora byafunguye mu bihugu 21 uyu muryango ukoreramo harimo bibiri bikomeye by'Ubufaransa n'Ubudage. Ibi bihugu byagize uruhare muri ritora kugira ngo bigene icyerekezo cy'umuryango w'umwe bw'Uburayi mu myaka 5 iri imbere. Abitabiriye amatora bemeje ko ari ingenzi cyane kuko bihesha Uburayi gukomeza kwerekana ubudahangarwa. Aya matora abaye mu gihe uyu mugabane uhanganye n'Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine, amakimbirane ku isi mu by'ubucuruzi n'ibijyanye inganda cyane cyane hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ihindagurika ry'ikirere n'ikindi kibazo gishobora kuzahanganisha Uburayi n'ubutegetsi bwa Donald Trump wahoze ari perezida mu gihe yakongera gutorwa mu kwezi kwa 11. Muri aya matora yatangiye kuwa 4 w'icyumweru turangije, abaturage barenga 360,000 bo mu bihugu 27 bari bafite uburenganzira bwo gutora nubwo byari byitezwe ko umubare muto kuri uyu ari uzatora. Abenshi mu baturage b'Uburayi batora batewe ubwoba n'ubuzima burushaho kugenda buhenda kandi berekana ko intandaro y'iki kibazo kibateye impungenge gifitanye isano n'abimukira. Mu mpera z'iki cyumweru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu bitaro mu Bufaransa. Uyu mugabo yaramaze iminsi ari mu biganiro byo kurekura imfungwa z'abanyamakuru bafungiye hirya no hino ku isi ndetse yagerageje no gufasha bamwe mu kubona inzira zo kubona ubuhungiro. Mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka ryavuze ko Delwal yaramaze igihe arwaye indwara ya kanseri yamuzahaje kandi yaje isa nk'imutunguye. Yapfiriye mu bitaro by'i Paris mu Bufaransa afite imyaka 53 akikijwe n'abo mu muryango we. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryatangaje ko Derwan yafatwaga nk'umugabo udasanzwe kubera akazi yakoraga ku migabane yose y'isi. Bumvikanishije ko yari umugabo udacogora waharaniraga ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'ukwaguka kwaryo cyane cyane muri ibi bihe byoroshye no gutangaza amakuru y'ibihuha. Iri shyirahamwe ryavuze kandi ko Derwan yafataga umwuga w'itangazamakuru nk'urugamba yashyize mu buzima bwe aho yarwanye agaragara nk'ufite ukwizera kudashidikanywaho. Bashimangira ibi bumvikanisha ko Derwal yagaragaje imbaraga zitagira umupaka kuko yakoreye ingendo nyinshi muri Ukraine muri ibi bihe iri mu ntambara. Bavuga ko yagiye muri Turukiya na Afurika ajyanywe no kurengera inyungu z'abanyamakuru bafunze cyangwa bari mu kaga. Aha batanze n'urugero rw'uko yafashije umunyamakuru mu Rusiya kazi Marina Ovsyannikova urumaze kugaragara nk'ushobora kujya mu kaga amufasha guhunga mu buryo bw'ibanga muri 2022 nyuma yo kugaragara kuri televiziyo yamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mu izina ry'abanyamakuru bagenzi banjye tumwifurije iruhuko ridashira. Ejo ku cyumweru abayobozi bo mu murwa mukuru wa Mexique bafatanyije n'inzego z'umutekano basenye inkambi y'abimukira baba bifuza kujya muri Amerika mu gihe iki gihugu cyo gikomeje gukaza ingamba zibakumira. Iyi nkambi yari mu murwa mukuru ahitwa Colonia Juarez nyuma yuko Amerika ikajije ingamba z'abimukira binjira mu gihugu binyuranije n'amategeko. Mexique nayo yasabye ko Amerika ihitirekura abimukira ikabasubiza mu bihugu bakomokamo. Umwe mu bimukira bari muri inkambi yasenywe yitwa Lozanze Laya yavuze ko yayigezemo nyuma yuko umugabo we yaramaze kwicwa ndetse n'inzu ye igatwikwa. Yumvikanishije rero ko yari muri inkambi yasenywe mu rwego rwo gukiza amagara ye. Zelaya yavuze ibi umunsi umwe mbere yuko inkambi isenywa. Ku munsi wa kabiri w'icyumweru gishize, Perezida wa Amerika Joe Biden yari yavuze ko azakumira abimukira baza gusaba ubuhungiro, aho kugeza ubu abarenga 2,500 binjira ku butaka bwa Amerika buri munsi. Impuguke mu bijyanye n'abimukira Adam Isaacson ukora mu ishami ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Amerika ariko ikorera muri Amerika y'Epfo yavuze ko icyegeranyo cyakozwe cyerekana ahubwo ko uyu mubare ushobora kuba ari muto, kubw'ibyo akumvikanisha ko iryo tegeko rigomba guhita rishyirwa mu bikorwa. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu radio yacu voa.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, urwego rushinzwe kwiga no gushyiraho ingamba zo guteza imbere igihugu ruravuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo bari mu Burundi, turagezwaho na Thierive Ndayishimiye.
Kubwarende Kumana arongoye igisata ntunganya migambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu, birakenewe ko abarundi cyane cyane abagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bahindura ingendo bakavavanura n'ingeso zisubiza inyuma mu Burundi. Muri izo uwo muhinga ashiramo kudakora umwanya ukwiye, umukozi wa leta agatonda yacerewe kandi agataha isaha itaragera, akamara umwanya muremure ariko aranywa inzoga kandi hari iyindi mirimo yokora igatuma aronka icyo sahiriza agashahara ahembwa na leta. Abakozi ba leta bamwe bamwe barangwa no kujya ibiturire gusesagura itunga rya leta canke bakarinyonora habagita gwabo. Arindi Kumana ati u Burundi ntibukenya amahera, ikibazo nuko n'amahera gitunze akoreshwa nabi. Akaba yashimangiye ko abantu bakwiye kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amahera, kuko inoti zibikwa nabi zigahera kare kandi zikogwa ku buryo bwinshi. Ku kibazo cy'ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibiciro biduga, Arindi Kumana atanga umuti kwari ukugwiza umwimbu. Hari abarundi bamara amezi atandatu bariko bararima, ayandi atandatu bakazoyamara bariko barafungura ibyo bimbuye. Iyo ngeso kubwiwe yohagarara abarimyi bakiga kuvomera imirima mu gihe cici, umwimbu ubaye mwinshi bakawuronderera amasoko hanze, gutyo ya mafaranga mvamakungu akagwira mu gihugu. Ku kibazo cyo kwaga kw'amatongo, uwo muhinga asaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira icigwa hakamenyekana ha amatongo yo kurima nayo kubakamwo, kandi abarundi bakaba mu bigwati ibiteye imbere naho nyene bakubaka baduga mu kirere kugira ngo nibamarise indimwa. Uburundi kandi buracamugajwe n'ingendo ya kamwana wa mama mu gutanga akazi bituma usanga habagaha badashoboye atakintu kinini bafashe igihugu kandi cabwenge zishoboye zicaye muhira. Igihugu cy'u Burundi kandi gitegerezwa kugarukana umwizero ku mabanki mpuzamakungu. Ugushika ubu kubera umwimbu mu Burundi ari muke, ntibwemerewe guhabwa amadeni n'ibigega canke amabanki mpuzamakungu. Ibyo bikunyura bwa bukene bw'amafaranga mvamakungu bituma ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Mu bindi bisubiza inyuma mu Burundi ni ubwishi bw'abafungwa. Arindi Kumana ajeje ugisata ntunganya migambi y'igihugu ati uburyo bukoreshwa mu kubeshaho abafungwa usanga busumba ubwo kubeshaho abasirikare rikaritanga abapolisi b'igihugu. Asaba kwico kibazo co kwigwa neza, abarangije umunyororo bakarekugwa, abagirizwa ibyaha bito bito nabo bagahanishwa gukora ibikorwa bisubirira umunyororo. Eka n'abandi bafungwa habokoreshwa mu bikorwa igihugu kiba kiriko kirarangura bakareka kujya batakoze, kuko muri bo harimo n'incabwenge. Uwo muhinga yagarutse kandi kwigwirirana ry'abantu ritajana n'igwirirana ry'ubuzi bigatuma bituma ugwaruka rufite ubwenge n'inguvu ruhungira ubushomeri mu bindi bihugu gutera imbere kandi nibishoboka mu gihe udakunda igihugu cakwibarutse kandi udakunda imico n'akaranga kacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nahakana ko akira abarundi badakunda igihugu mbere yo bagiye gukorera mu mahanga bagaruka bavuga ko iwabo ari mu bihugu babamwo atari mu Burundi arashima kandi ko umwimbo w'ibigori w'ibiharage ibireya n'ikawa wabaye mwiza ariko aragaya abakozi bamwe bamwe ba leta bakwega amaguru mu kazi kabo batazaho bagejeje akazi kabo adomu rutoke ku bushiranganje bw'ubutungane batazi imanza baciye bagashira mu ngiro n'izo bataraca mu bakozi bakwega amaguru harimo kandi n'abashikiranganje
le politiche planificazio nebyo ubikangaje nimwe mwabukera ariko raba baremera bakakora ibyanya bagushikije n'ukambe mbonye umuntu gutse naze nahora nigira ngo ndukoko barandika
kandi hari kandi n'abashikiranganje batazi ibyo bajejwe umukuru w'igihugu atanga karoriro ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka
ntidushobora kumva ingene dufite ubutare tubaguma turira ngo turakenye aho dufite ubushikiranganje buraba ubutare usanga ari abakozi barenga igihumbi mugabo ntibashobora kukwereka n'ingene bashobora gusohora n'ubutare bwogugwa umuliyoni w'amadolari naho waza kubabaza ubunini ngenda muri bijya gushyikirangana kandi ubutare turwa turabubonyangangana
ku kibazo cy'ubukene bw'amafaranga mva makungu umukuru w'igihugu asigura ko naho boja gusaba ifashanyo ubukene butohera umuturama ni ukugwiza umwimbo Varisito Ndayishimiye asaba kandi abarundi kudafata akazi bakora nk'aka leta bumenya ko leta igizwe n'abanyagihugu kandi akazi bakora ari akabo atari aka leta ko bugakora rero n'umwete
Afurika Yunze Ubumwe n'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku by'amatungo birimo gufatanya gushyiraho amabwiriza azafasha leta zo muri Afurika guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa ni inkuru y'ijwi rya Amerika tugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru
ibice birenga 70% by'imiryango y'abanyafurika baba mu bisagara igurira ibifungurwa byayo mu masoko atubakiye mu mabarabara mu tuzu dusanzwe tutubakiye hamwe no mu bibanza byo mu mihana yabo muri iki gihe rero ubumwe bwa Afurika hamwe no rwegururije rw'ubushakashatsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje ikigega cy'ibice by'ibifungurwa biriko birakorera hamwe mu gushyira ahabona urutonde rw'ingingo ngendegwa ko zitegerezwa kwisungwa mu gutorera inyishu ibibazo byose bijanye n'ayo masoko uwo mugambi watanguye kwigirwa hamwe kuva ku genekerezo y'indwi y'uko kwezi kwa gatandatu izo ngingo zitegerezwa kwisungwa zifite umugambi kandi wo gufasha ibihugu byo muri Afurika kuzubahiriza Sylvia Alonso ni umuhinga mu byerekeye indwara zandukira akorera urwo rwego rujejwe ubushakashatsi avuga ko kunagura uburyo bwo kwirinda indwara ziva mu bifungurwa byo ku masoko yo hanze n'utuzu tutubakiye bizofasha kubungabunga amagara y'abanyagihugu no kunagura ubutunzi bw'igihugu
menshi muri ayo masoko niyitaweho bikwiye nico gituma twafashe ingingo yo gutangura kuyitaho nitwashobora gutorera inyishu ikibazo c'ingwara zishobora kuva aha mu bifungurwa bigurirwa ku masoko tuzoba turiko turagira uruhara rukomeye mu kwirinda ingwara ziva muri ibyo bifungurwa ku mugabane wose wa Afurika kandi tuzoba turiko turafasha ibihugu byo muri Afurika mu migambi yabyo irimo kuronsa abanyagihugu bifungurwa bikwiye amagara meza hamwe no kunagura ubutunzi bwabyo
Ibanki y'isi yose yarasohoye raporo ivuga ko isuku rike riri mu bifungurwa bigurishirizwa ku masoko yo hanze rituma ibihugu byo muri Afurika bitakaza miliyari 16 z'amadolari ya Amerika ku mwaka ibifungurwa biba byanduye imigera bigwaza abanyagihugu bo muri Afurika biratuma amaleta atakaza miliyoni 91 z'amadolari ya Amerika ku mwaka mu gihe abanyagihugu 137 bicwa n'ibyo bifungurwa byanduye uko umwaka utashe ibyo bitigiri bikaba bisikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu umuhinga Alonso avuga ko gukorana n'ibihugu byo muri Afurika abagurisha n'abarima ibidandazwa by'ibifungurwa bifite akamaro kanini mu gukingira amagara y'abanyagihugu
turizeye kwizo ngingo ngendegwa ko twashize habona zizoshobora gufasha amareta kugenzura ibisabwa kuri ayo masoko atubakiye nayo kumabarabara. Ibyo bizofasha mu kumenya ko bidandazwa by'ibifungurwa bitagiramo imigera.
Amareta yo mu bihugu bya Afrika akatari gake yarafashe ingingo yo gukura ku masoko bimwe mu bidandazwa by'ibifungurwa byari byaratewe n'imigera nka korera. Ingingo yo gukorera hamwe mu runani n'ibihugu byo muri Afrika ni ntumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ibifungurwa bigurishirizwa muri ayo masoko atubakiye nayo ku mabarabara byame birimo isoko kandi ntibitere indwara. N'ingingo izo bandanya muri uyu mwaka w'2024 gushika mu mwaka uza w'2025. Integuro y'uwo mugambi wo kugwanya indwara zishobora kuva mu bifungurwa bidandarizwa mu mabarabara uzoshikirizwa ICS inzego z'ubumwe bwa Afrika zifata ingingo ku mwaka uza. Cyeklavini inkuru ku bijwi rya Amerika.
Noneho twerekeze muri siporo duhereye Burundi. Mu Burundi hagiye kubakwa ikibuga kigezweho cy'umukino w'intoki wa basketball cyakira abantu 2000 kizubakwa mu mujyi wa Bujumbura. Ibi byavugiwe mu kiganiro hagati y'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu n'uyoboye FIBA Afrika uri mu ruzinduko mu Burundi. Inkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana.
Anibal Aurelio Manave alongoye FIBA Afrika ari mu Burundi kuviganikeza ya gatatu za kuno kwezi ariko araganira n'abarongoye basketball mu Burundi cyo kimwe n'abarongoye imigwi. Uwo mugabo yamuka mu gihugu cya Mozambique agenzwa no kuraba ingene ukino kwa basketball mu Burundi gotera imbere inyuma y'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi Febabu rifatiwe ibihano abatari bake mu bakunzi b'ugo rukino bakabona ko rugiye kuzimangana Burundi. Kuri uno wa gatandatu yari yishikiye ku kibuga cya Departement de Sport kwirabira inkino zari zateguwe harimwo izo mu higanwa n'iza gicuti. Anibale yamenyesheje ko ashimishwa no kubona abarundi batacitse intege bakabandanya gukora. Ikindi yashikirije kimushimisha no kubona mu Burundi imigwi ari abantu ku giti cyabo ari bigatera imbere mu gihe mu bindi bihugu byinshi bya Afrika imigwi usanga ari igisirikare cyangwa amabanki. Yamenyesheje ko ibibera mu Burundi ari byo gushigikira.
Pour moi, c'est un plaisir de venir ici aujourd'hui.
Kuri jewe ni umunezero kubona nza mu Burundi kuganira ibijyanye na basketball. Ni ubwa kabiri nje ngaha ariko natangaye cyane. Igihe cyose naje ngaha ntangazwa no kubona abantu benshi baza kuri basketball bagizwe n'abafana n'abantu benshi batandukanye. Ni ukuri Burundi ni igihugu cya basketball. Warongoye FIBA Afrika yarakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'uburongoye Febabu n'abarongoye imigwi. Claver Hacimana arongoye Febabu amenyesha ko umubonano wabaye ingirakamaro kuko hagiye kubona iki kibuga kigizweho mu Burundi ibyo bakinyi bari barindiranye igishyika cyinshi.
Aha ni rero twashimikira kugira ngo umukuru w'igihugu atwemerere atwereke intumbero ya leta ku bijyanye n'aho twakubaka icyo kibuga. Umukuru w'igihugu yaratwemereye yuko aducikesha no rwose aratubwira ati ngiye kuraba ikibuga aho mubishyira ndahinjumu. Ikindi kibazo cya kabiri twaganiriye cyari cyo nyine cy'umufatanabushake twahiganiriye turashicarira umwanya utari muto. Nivyo nticaheze ariko inyishu nyinshi ziriko zirabakopoza turibaza neza yuko mu minsi itakishorangira Burundi.
Imigwi y'u Burundi imaze kubona ko kongera gusohoka mu makungu bishoboka yaratanguye kwitegura. Uwo bigaragara kurusha iyindi ni Tigers. Uwo mugwi wamaze kugura abakinyi batanu bava i Bugande no muri Congo. Umumenyereza w'uwo mugwi Josue Ndimugakiza yabwijwe irya Amerika ko intumbero yabo ari ugusekura Burundi mu nkino za BAL naho nabo bahanganye baticaye.
Tike ya mbere principal yo mu Tigers uyu mwaka nuko iba ya mbere muri playoff igaserukira u Burundi ko tuzoseruka twaravyemerewe. Inguvu zirahari ntibyoroshe kurondera umukinyi ngo umuzane muri akarere kacu inyuma ya ingorane zabaye kuri Dinamo byadusabye umwanya munini nako tubazanye bateje. Twaronse Imana turaronka abo dukorana baravyumva hama barazi ko mu Burundi dufite impano ya basket barazi ko mbere barabonye intambwe Dinamo yari igeze.
N'imigwi inkuru nani naremesha mu rukino yakinye imbere y'urongoye FIBA Afrika byaragaragaye ko nayo nyene iri kwiriyubaka. Karaveri Hacimana yaciye abone aho akaryo kumenyesha abakunzi ba basketball ko ibihano by'ukwezi bari bafatiwe byarangiye ibihano navyo by'amafaranga y'amaswisse 50,000 baremerewe ko bagiye kongerwa ikiringo cyo kwishura abari bafise impungenge rero uko basketball y'u Burundi giye guhagarara mu makungu ngo borema kuko mu mpera za kuno kwezi n'umugwi w'abadashikana imyaka 17 uzokwitabira amahiganwa y'akarere ka gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rekano niho tuve I Burundi tuzamuke I Kigali mu Rwanda harahi hasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku maguru rizwi nka marathon. Twamenye ko umunyakenya Laban Collier ariwe wegukanye intsinzi. Iyi ni inkuru ya Jean-Claude Munyandinda ariko mbere yuko atubwira uko byagenze abanze atujyane muri Afrika y'Epfo aho kuri wa kabiri ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya Lesotho.
Mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 kuwa kane w'icyumweru gishize Amavubi y'u Rwanda yahuye n'intarangwe za Benin. Ikipe y'igihugu ya Benin yatsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa. Ibi byatumye abasore b'umutoza Frank Spitler batakaza umwanya wa mbere mu itsinda rya gatatu wifatirwa n'ikipe y'igihugu ya Lesotho yatsinze Zimbabwe ibitego bibiri ku busa. Muri iri tsinda mu mukino wabaye kwa gatanu ikipe y'igihugu ya Nigeria yanganyije na Afurika y'Epfo igitego kimwe kuri kimwe. Uyu munsi kuwa mbere ndetse n'ejo kuwa kabiri hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane. Kuri uyu wa mbere guhera saa 12 z'umugoroba ikipe y'igihugu ya Benin irahura n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Uyu mukino urabera mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Ejo kuwa kabiri Afurika y'Epfo izahura na Zimbabwe muri Afurika y'Epfo guhera saa 12. Kuri iyo saha kandi ikipe ya Lesotho izahura n'Amavubi y'u Rwanda kuri Stade Moses Mabhida mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe muri uru rugamba rwo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cy'isi mu itsinda rya gatatu ikipe iri ku isonga ni Lesotho ifite amanota 5-9 igakurikirwa n'u Rwanda ku mwanya wa kabiri n'amanota 4. Ikipe ya Benin ya gatatu nayo ifite amanota 4. Ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo nayo ifite amanota 4 ikaza ku mwanya wa kane. Nigeria ni ya gatanu n'amanota 3 naho ya gatandatu nayo ya nyuma ni Zimbabwe ifite amanota 2. Twerekeje umukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo habaye irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wahoze ari umutoza ukomeye muri uwo mukino akaba yarahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Rutsindura yatozaga ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karwanda. Mu bakinnyi bakomeye yazamuye harimo Jean Pierre Karabaranga, Alexis Mbaraga, Jean Didier Masumbuko, Michel Karekezi, Raphael Ngarambe, Fiacre Rwamucyo na banyakwigendera Benjamin Imenamikore, Aimable Semanzi, Innocent Havugimana n'abandi. Alphonse Rutsindura kandi yanabaye umutoza w'ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore. Umwe mu bayatoje aragaruka kuri bimwe mu byamurangaga.
Nitwa Kubwimana Gertrude muri federasiyo ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana, navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire. Icyo gihe nigaga I Remera Rukoma. Adutoza hari mu mwaka w'1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1992. Ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga, yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga. Ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda n'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga.
Dusoreze ku isiganwa ku maguru rya marato ya Kigali yabaye ejo ku cyumweru. Muri marato yuzuye nk'uko bisanzwe abakinnyi b'abanyarwanda bacyuye umunyu, imyanya y'imbere yifatirwa n'abanyamahanga. Mu bagabo uwabaye wa mbere ni Laban Collier w'umunyakenya, naho mu bagore uwaje ku isonga nanone ni umunyakenyakazi Johan Kipiatich. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Desire nawe Claude Munyandinda ndabashimiye cyane kuri aya makuru y'imikino. Nshuti muduteze amatwi aha niho amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bose bamfashije kuyabagezaho. Diane Ntinahazwe niwe wamfashije kugeranya aya majwi. Njye mwumvaga kuri mikoro ndi Tim Harris Shimwe. Tubasezeyeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe. Mutangire icyumweru cyiza cy'amahoro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.